Igama lam Mangaliso Modolwana, ndifunda eClarkebury, grade 11 D. Namhlanje sifikele i-icons journey ne-arms school. Basiphathele ikiti ye-rugby, which I'm really happy about because we say iphelile le yethu. And samulela abazali bakwazi usibona uba bazosibona uba apha kusingathi siyayidinga ikiti because.